Ngithesa kathi nesipisi ngokukhulu amabili ama kusukela ingonyama ilembe ahlalisana sobukhosi isizwe samaZulu sifake intshisekelo yokwazisa nesithunzi kubantu emhlabeni wonke. Ngathi umlando ubona ingonyama ilembe njengesinye seyihlakaniphi ey'nkulu kunazo zonke kwezempi. Futhi umlando umamukela njengomuntu onguye owasungula isu elisha lokuhlela amabutho empini ewangenisa baphathe ihlangu eyiqinileyo kakhulu kunalezo ezazikhona kanye nekhwa elalisebenza ngempumelelo enkulu ekulweni bukhoma uma sekuliwa sikuphethe angamahlanzi. Kepha la masu amasha asempini kwangeyiwo kuphela isizathu sodumo lelembe. Wajwayisa amabutho akhe izimo ezisempini ewenza avive ngamandla amakhulu ngisho nasey'khathini zokuthula. Wakuqeda ukuba khona kwezinga lesikhundla emabuthweni ebeka umgomo wokuba amabutho akusebenzele ukuhlonishwa ngesibindi sawo asikhombise masekuliwe. Wayenohlelo lokuba intsha ikwethosele ukungena emabuthweni ukuze ithi ingena ebudodeni ibe isiyilungele impi. Izizwe zayinqotshwe wayezingenise ngaphansi kwesizwe samaZulu akhulise ngazo isizwe ngenkathi abela lowo nalowo muntu isibopho ohlelweni olubanzi lomphakathi. Kuyinto enkulu kimi kwakhona kwenkosi Mapuru nenkosi yamaMpondomise ngoba lokho ngikhombisa ugazi lwesilo samaZulu esasiqonde ukuba abantu bampishono bahlangane babe yisizwe sodwa. Ngokwayo yonke imibiko ilembe laliumholi oyisimangaliso eminyakeni ebalela amashumi amahlanu emvokalokho kokhothomeni kwakhe isizwe asibumbayo salwa namabutho amangisi empini sasesandlwana saphumelela ukunqoba okusakhulunywa ngakho nanamhlanje njengokunqoba okwaba isimangaliso esizedlula zonke. Lezo sizwe nakuba sanqotshwa empini yamangisi ococweni ondini sisalokhu siyisizwe esinamatheleyo isizwe esihlonishwayo esalwa namangisi ayeyisizwe ngalo sikhathi ayenamandla kunazo zonke. Siyifake thini elashiwe ingonyama ilembe njengoba sigubha impilo yakhe kulo mkhosi besilo sigubha uphawu lwethu uqobo lwethu. Babamkhulu onguye kwesibili yini othe ngoba kuthe kubili wasethi umntu omdala sengikhohliwe. Namhlanje isihlalo sengonyama sizalokhu singumongo walolo phawu. Sinengonyama esihlalweni sobukhosi futhi ingonyama iyaqhubeka ukusiqinisa njengabantu bayo. Ngenxa yalokhu useke wabhekana nokuhlaselwa nokugxekwa ngabantu abehlukeneyo bemnyundela. Kodwa masikhumbule ukuthi umqambo wesizwe ilembe wayevamise ukunyundelwa kuthiwa unobulwane. Umholo oqinileyo noqotho ugxekwa ngaso sonke isikhathi ngoba iy'mpawu zesimilo sakhe zobo livamise ukuba zingabi ngezomuntu ofuna ukujabulisa nokuyicubuzela ngokukhuluma amagama ehla kahle empinjeni kodwa ziba yuhlobo oluphosela inselelo nokufuna impendulo. Ngakho ngisho nangenkathi sigubha usuku lokuzalwa kwengonyama yethu ngoNtulukazi kuwo lo nyaka igama lakhe lalisesidlanganeni ebhekene nokusolwa ngenzondo ebhekiswe kubantu bakwamanye amazwe kuleli zwe ngokukhuluma ngokungena kwabantu ezweni ngokungemthetho wakhuluma ngalokho akhuluma ngalo. Manje enyakeni ey'mbili nje kenibheke bakwethu ngemva kwalokho kenibheke nje television ukuthi inikhombise iy'kepe inikhombise iwici zabantu ababalekelayo imithombo ephakele umhlaba indaba igcwele iy'ndaba zokufuduka kwey'nkumbi zabantu emhlabeni wonke kunyakaza i-Europe yonke. Inkosi yayikhuluma njengomprofiti iy'nkulungwane ngey'nkulungwane zabantu babeka impilo yabo engozini ngo zonke iy'nsuku bebalekela ungqubuzana emazweni akubo benqamula imingcele eqhubekayo nokuvalwa. Yilokho isizwe esasikhuluma ngakho emavikini amabili edlule bengwe Israel nase Palestine okuthe ngisahamba khona mahlabezana nesimo esicayi empumalanga emaphakathi labona se Europe ohulumeni baphangelana ngokuphendula imphumela yokufuduka kwabantu indaba ezekwayo leyo esemathini lokho sekuphenduke udaba lomhlaba wonke ngokushesha kakwazi kube yudaba lwalelizwe nje kuphela njengoba kwenziwa ngesikhathi ikhuluma isilo kakwazi kube yudaba oluqondene nengonyama kazulu nje kuphela ingonyama yethu yaba nesibindi sokukhuluma obala njengoba sasime emngceleni wesimo esibucayi emhlabeni wonke nalalokhu ingonyama eyakushoyo wahlanekezelwa yilokho umholi wempela oqotho afanele ukukwenza ingonyama yethu iyakuqonda ukuthi lapha emhlabeni siyisigodi esisodwa seyidalwa esingabantu eyidalwe ngomfana kaNkulunkulu siyabonga mazi echapleni silo abejulile ngezimo nondunankulu edlule kuzo esibhekene nazo ikakhulu lapha esifundazweni sesilo kwazulu natal kasikwazi ukwesaba ukukhuluma obala ngey'ndaba ey'thinta thina sonke singazisola ngokungena odabeni onempikiswano isilo salobabandla ingonyama yethu kwaba yiyo eyahlanganisa imbizo emva kwaloyo leyo nkhuluma okuningi yanxusa abantu bayo thina uba wangaphenduli ngendluzula nobaba bemukele abantu bakwamanye amazwe nababhacileyo abangena ngokomthetho siyathokoza silo samabandla ngoholo oqhubeka nokusinikeza lona uyaqhubeka nokusifaka intshisekelo enkulu njengoba wakwenza isilo esikuzalayo sakwakhetha kulabo bethu esasiphila ngaphansi kwaso ngesikhathi ibusa sona isilo samabandla sihloniphe isihlalo sobukhosi sengonyama ilembe ngakho nginokuyithoba okukhulu wenza umsebenzi ukwethula isilo kini sizwe sasilo njengoba ezosikhumbuza ifa salishiyelwa umqambi ahlezi esihlalweni sayo ilembe elekamalembe ngokukhalipha ilembe elilapha kwadukuza ushaya kwasinda ngakhona wena wendlovu wena wendlovu bayede uyamemezwa kandaba bathi uyinkosi yohlanga
Ekhona sinamazulu amabili.
Right.
Sinefongkong yomzulu.
Ehhe.
Original
yomzulu. Ubahlukanisa kanjani?
Uyabona ifongkong yomzulu.
Right.
Ungathi sakubona baba uthi yebo ushiya hamba.
Ehhe.
Leyo original.
Original isulu.
From Engudu.
Right.
Ungathi sakubona baba
uthi yebo. Mama siyapapa nesi.
Mama siyadelana nesi zinto. Bomama ngalitshela ukuthi mina qomana ama Nigeria nidli imali.
Hayi ukusala na.
Mina selisala ama Nigeria. Thola umntwana ule 3 months ikhanda liwe 5 kg.